Sure.
Sanibona igama lami uSandi Sibongwa Vilani.
Igama lami uLindani Kamsweli.
I am a 100K manager. Siyabonga ukuthi sisafika lesi sikhathi ukuthi sibe ne meeting here. Ise Jozini last corner khona. UJozini iKwaZulu. Yes. We really apologize about i-venue. Bekade sibukhe iJozini Library kwase kwakho nama changes abe khona. Umasipala ube ne meeting khona khona then kwase kudinga ukuthi sithole i-venue entsha. Even esitholile i-crash le esikuyona eseduze nasesikoleni embuyiselo i-close kakhulu neJozini Library le ebekade siyibhukhile. It's about 500 meters away from iJozini Library.
Yes. Kodwa siyasola ukuthi noma iseduzane kodwa ngenzeka i-affecteke i-attendance ngoba khona nabantu laba bajwayele ukufika late. I'm sure if bengasifica e-library bazophatheka kabi bese-ke beyajika bephindele emuva besayabuza ukuthi kwenzakaleni bashonile kanjalo. Mina ngulindani amanye ama-downlines akhe uSandile nje ngisanda uku-applyela ukuba i-manager kusanda u-submitter and I'm waiting to be cleared as also a guider. So-ke uthe-ke hhayi akanginikeza ithuba lokuthi mhlawumbe ngithole ithuba lokujwayela abantu ngenze i-presentation naye yingakho-ke ngilana ngizomsiza kule presentation le esisola ukuthi izoba yinhle futhi izosiza umphakathi ukuthi uguqule iy'mpilo zabo uthuthuke ube indawo engcono.
Okay, umphakathi wala e-17 noma eJozini umphakathi la khona abantu kulekha amathuba omsebenzi la khona abantu bangenayo i-chance yokuthi bayofunda ekoleni khona bazokhona ukuba nemali noma basizakale. So u-MMM njengoba size kuzopresenta la into ezosiza kakhulu izosiza inikeze labo ke abanganalo ithuba lokuthi badlulele phambili uzobasiza mase sibachazelile about u-MMM uzobasiza ukuthi babe nechance yokuthi basiza abanye abantu at the same time nabo basizakale. Iloko engicabanga ukuthi umphakathi uzosizakala kakhulu since sizamile ngawo wonke amandla ukuba inviter ukuthi beze. Ngiyacabanga ukuthi attendance izoba yinhle kakhulu since baningi abantu esebafikile ngaphakathi. Siyabonga.
Ngiyakuzihamba manje yakho. Tanami mina ngikhuluma igama lo. Uyangishisa emini.
Uma senga sabu imali esalukazi. Salukazi sesibuthi abagulu bonke bazohorola lapho umzimba wazopha. Eh, athi awu umntana wahamba wayetheke nale kafane yakhe zobathina abantu.
Okay, uma ngabe kuuthi uMMM sengibekona isikhathi eside. Uma ngabe kuuthi imali yakhe wakhokhela. Awungakholelwa banathi nabo. Bakhona nama bakhulu
abangani. Hayi, hayi, amanamba mntana.
Yeah.
Ayara hata ukuthola phela la nje nje yokushuthi startup endo.
Yebo, ngibona abanye abafulu abangiphethe nami njengoba ngila angize la. Ibona abangithumile ukuthi ngize la. Ngizotshela abantu ku MMM. Enye into ku MMM umuntu uyayiphethe la yena. Akukhushwa umuntu ukuthi angene. Umuntu uyayikuba yena ayikhethele ukuthi ay ngiyathanda ukusiza omunye umuntu. Ngiyathanda futhi nokuthi eyami impilo ishintshe. Yebo mama,
ngiyakholisa ukubuza kanje ukuthi inhlangano sinenge mntanami.
Yebo mama.
Bagcina abantu sebanyakalela.
Ngama jardina.
Kukhona into esike sayijoyina lapha akafika.
Ukwenza
abantu. Asikwazi ukuthole lo muntu kaNomuntu akugcilele. Iminyaka emithathu.
Imbuze kanje ibaluleke kakhulu ukuthi wazi uqonde ukuthi usebenza kanjani uMMM ma ubuze umbuzo kahle nami kube kuthiwa kade ngifike oqala ade ngizokungoba nami ngawubuza ngathi imali yami izobuya hayi
yebo
bathi hayi izobuya ngase ngiyayifundela ukuthi okay hayi ithembekile uMMM ithembekile ngoba ngisho ma ukuthi uMMM akusiwonwa la eSouth Africa kuphela. UMMM waqala ngo-2011, amazwe okuwona asawu 117 wamazwe. As 108 wamazwe asakhona. La eSouth Africa ufike ngo-2014, laba bawuthula ukuthi usebenza kanjani. Abantu bawubona ukuthi usebenza kanjani. Kodwa akusiyona into eqala manje ukuthi uzothi 1, 2, 3, ke kuyabaleka. Uthembekile uMMM ma.
Abekho abangayinqoba mntanami. Nama ngisekhona, isekhona, usekhona ukifa. Abantu abakhona, anikhona ukufa. Kodwa kurayiwa wena, uba ngathi namfonela wena mntanami. Hawu, naye nabantu ningayona. Hawu, maseyifanile.
Yo, hayi. Angeke ngize ngikhulu kakhulu ngo-impa ngoba akuyazi.
Abakazi thine bazalukazi ama-BP washaya ushukela wathi uyafika ekliniki wathi uthi imali phasi ibhanona sekusho ukuthi ke kungehli loku mntanami seyithanda impela ngikengayizwe mamfene lento ngikengangene wona semamfene kufundiswa ngalento omunye ubhuti abamde nje asemamfene akhuluma ngalento wathi athi indlebe nje wafele ngaphuma ngathi mina ngihambe ngizwe loku mbhanona phela njengabe singalento ngoba ngakho ukuthi liyashaya ibhanona. Ngiba kukhuluma njengalo kukhuluma mntanami kodwa bekungelona le gama ngiyalibona impela filani igama lami kodwa
yabona nje kwathi kuhle into ngayethu
ufana nani evangeli
awuthembi kanti bona ngasizophatha ibhalo
niyethemba ngoba nikhuluma angisho ukuthi angathembi niyafuza
yebo
sengathi nihambe nawo lo mbuzo ukuthi
lesantu bazo yini.
Okay, if you are a champion, my fellow 100 rand, no matter if you are a family, any other name is Tatan, it is to get easy in the air. So, once you risk a removal to the risk, who risk 3 months, they say, well, you are 200 rand at 720. Of which 120 on my father went on it.
Yeah.
So the younger the demand is of Siloki is other than 120, you don't see money for our way. So we should actually have come, but the student of Uti, I get come demanding my father, we're shooting. No, we have come, but nobody can be shoot when I'm thinking in that way. So we into my hands and travel at the advisor in New York. No, I'm not going to look at it, who 120 connect this now, so Shapun and I 20 and Uti Maria. What we find it to 200 rand if you took a lipans in Lana or 100 rand or can't wait on the system. So, a clinical suhu, a eco into Laos for the age is zero, triple M. So, at least we are going to get a good time. It's a Kanda, we keep, Fudumus to Funubu, we have a system, Uzotata, you're a foot layer, can't do triple M, open me, you say, move. What's my footy? When I know triple M, you can't deal and you deal a man or a toilet call. I am. Kona uzoba nesiqinise ukuthi kahle kahle akukho la mina engincenzeka khona noma engilimala khona ukuthi ibhalwe liyaphasha ukuthi ibhalwe ukuthi kuyabalekwa ukuthi kuyabalekwa kodwa khona mina akukho la engincenzeka ngoba ngisiyo ngingasiyo eyangu
sayima
akhangiwe
ayene
yasibuye yabo sibuye namba yeah
awenzi awenzi ngikuzela nanokuthi awenzile kubuwe wena ukuthi ubuka kanjani ubona ukuthi uma ukwenza lokho
wasebenzisa nje yona le oyisebenzisa ukuthi ubenze
amasakhi
amasakhi noma yini akuthiwa uyinithaza
yathengwa
ngokuthatha
kodwa njengalo
uthatha ngokuthi ezokudipozitela
nami
uphela nje leso sendi ngiyakuzwa manje ukuthi ngiyakwenza emva kwa 3 days
nomntu
anjani ukuthi uma sebethola umuntu ozofakela imali bayabhala laphaya kwi-personal office ukuthi nayo inumber yakho uma ukuthi ubona awunazo inzuzo ziyahamba akayifaki uthole ukuthi u-3 days lo awukapheli mhlawumbe wena ubuyijahile imali mhlawumbe usawusukule okuqala wazi umfana ukuthi ngicela ungiphuthumisele ngoba ngijahile esengakwazi ukuphuthumisela futhi uma ukuthi awumtholele ocingweni khona imanager yakhe ekwazi ukumthinta umuntu ajele phansi kwakhe futhi ke kwesinye isikhathi kuyekusiza ukuthi ekwazi ukuthi bese depositile noma yena beqale ukuthi hayibo nawe ama bank details akho awaboni kahle uyakwazi ukuthi ekuxhume naye efone ukuthi mhlawumbe khona inamba oyibhale wrong mhlawumbe ayiphelele kahle khona kuzokwenza sure ukuthi yonke into ihamba ngohlelo. So triple M ufuna abantu ngampelampela besizane awufuni ukuxakaxaka nanani ngoba vele uma abantu bake baqala bathuka abantu bayabaleka bese triple M yosasebenza kahle. So kahle kahle ayikho into embi triple M ayenza njengoba ngishilo futhi ukuthi nezinto zokusiza emphakathini uthole ukuthi iy'kole sekudinga ukupendwa nani nani uma ukuthi uyakwazi ubacela ukuthi ake sisize kule ndawo sisize kule ndawo triple M ufuna usiza abantu kuphela. Iyona nje futhi uma ungabona ukufonda wakhona uma ungabuka ngisho ividiyo yakho ungabona akaswekile akahlali kwibethile ngakanani mina kuwumuntu nje okahle ngoba akayidli le mali kashobu nje ngoba akanayo i-akhawunti khona imali efakwe umuntu eza kwi-akhawunti yakho yena wenzayo nje ukuthi waba nomusa ukuthi yena unemali ake esiza abanye abantu ukuthola imali. Sibona abantu ebasebenzela i-system soke hayi ukuthi mhlawumbe khona umthansi othathwa yinto nje impela ongasho ukuthi nesiqiniseko sayo futhi umuntu uyasho ukuthi uhlalaphi nani nani kwesi sikhathi uzokuthi uyabheka la ubona ividiyo yomuntu ohlala khona la ejozini omazini esho ukuthi ngampela ngampela ngiyikhiphile imali mina ngangayibona ividiyo kanamsandile ingaqambi nama ngangayibona ividiyo yakho usandile esho ukuthi ufakile imali wayethanda ufake imali wayikhiphi
Thank you. Thank you.